Tekau mā whitu ngā tau o te tamatāne I tū ki mua I te arawaro o te kōti ārohe o Rotorua I te atanei. Ko te whakapāi ia, nāna tētahi e pēpi tekau mā waru marama te pakeke I kā haki. Kua whakatapua te ingoa o te kai whakatuaki me te pēpi, kāre te kai whakatuaki I whakae, I whakahē rānei ki te hāmene. Ai, nāenei, ka tirohia ia e tētahi mātanga hinengaro.
There needs to be a determination by the court as to whether or not there are issues in relation to his mental health that affect his ability to plead and instruct counsel.
Ka anoho te kai whakatuaki ki te whare herehere tai atu ki tōna tūnga tuarua ki te kōti, hei te tuaiwa o kohi tātea.